yo, RJ again.
Prince on the beat.
Tunaenjoy maisha, tunaenjoy.
We bro, kwani pesa yangu nipe ama undaka niliende unipatie? Unajua ni mfala.
Sikulipi bana. Sikulipi.